Protest, protest. Protest, protest. Riot for the tribus. Ọchịchị ọchịchị tribu lie otu aka anyị nọ ya anyị nọ protest nke anyị ebe a protest of osfoyo ofozu ọhụkọ ọchịchị ada anyị mara ahụ ọchịchị tribu dị mma anyị bụ ndị igbochi na ọ dị mma ya chịwa na anyị nọ liot anyị nọ protest protest of ndị ịkaba ọbụlọbọgị oke m ọwamba anyị na-ekene tinubu na-asị ala otu anyị na-aga na-agachi ike na our protest is on board the highest protest you can ever see ọha ka anyị nọ ya na we be this anyị nọ protest yes it's going on ọkwa nke ka ya anyị na-achọ kịta ka anyị blọkzie